Ndiyanamkela nakulo umboniso sisaqhubeka namanani alandelelana nayo. Inokuba uyazibuza ukuba asetyenziswa njani nala manani kwi-algebra. Masenze umzekele ke masithi sinamanani amahlanu alandelelanayo alingana no-200. Umbuzo ke ngokuba ingaba lithini na ke elona nani lincinane kuwo onke. Zininzi ke indlela esinokuyifumana ngayo impendulo. Kodwa ke, indlela enokuba lula kukuthi sisebenzise amaqhinga e-algebra. Masisibhale phantsi ke le kulo mbuzo wethu. Umbuzo wethu uthi, sinamanani amahlanu alandelanayo. Lamanani amahlanu alandelanayo alingana no-200. Ingaba ke lithini elona nani lincinane kulamanani wethu. Masithi ke ngoku u-x lelona nani lincinci kulamanani ethu. Siyazi ke ukuba amanani ethu ayalandelelana ayalandelelana. Xa ngaba elandelelana ke lamanani, loo nto ithetha ukuba asiyana nje ngo-1. Loo nto ithetha ukuba ke inani eliza kulandela ngu-x plus 1, ibe ngu-x plus 2, ibe ngu-x plus 3, kunye no-x plus 4. Masiyibhale ke leyo ndiyithethayo ukuze uyibone. Xa ngaba u-x wethu ebenokuba ngu-5, loo nto ithetha ukuba amanani aza kulandela iza kuba ngu-7, u-8 kunye no-9. Kodwa ke into ebalulekileyo kukuba la manani wethu alingane no-200 xa ewonke. Nanjengokuba sibona ukuba ngaba songeza u-1 ku-x plus 1, songeze u-2 ku-1 sibe no-x plus 2, songeze u-1 ku-3 sibe no-x plus 4. Makhe sisebenzise ke ngoku eli qhinga silakhileyo xa sidibanisa o-x bethu bobahlanu. Siza kuba no-5x. Naxa sidibanisa u-1 no-3 no-2 no-4 sibe no-10. Masiyibhale phantsi ke le nto ndiyithethayo. Xa sidibanise o-x bobahlanu sibe no-5x. Xa sidibane amanani wethu asecaleni u-1 no-2 no-3 no-4 sibe no-10. Iyonke le nto sibe no-5x plus 10. Le nto ke ilingana xa iyonke ilingana no-200 lo besithe ulingana namanani wethu. Sizama ke ngoku ukufumana ukuba u-x ngubani na ngokuthi sithabathe u-10 kuwo omabini lamacala e-equation yethu. Sishiyeke nokuba u-5x ulingana no-190. Sahlulele ngu-5 kuwo omabini amacala. Sishiyeke ukuba u-x wethu ulingana no-38 ngokuthi sisebenzise olwahlobo lude lokwahlulela. Xa sahlulela ngolwahlobo lude ke sibuzela ukuba u-5 uya kangaphi na ku-190. Loo nto ke isishiye nokuba ngaba u-5 uya ka-38. Loo nto ithetha ukuba u-x wethu ulingana no-38. Masithi ke ngoku ubuzwe isiqingatha sala manani. Kuba ngoku sewubalile ukuba elona nani lincinci ngu-38. Loo nto isinike ukuba ngaba amanani alandelayo iza kuba ngu-39, u-40, u-41 kunye no-42. Ubuna yenza ke lento ngokuthi uwadibanise. Kodwa siyazi ke ukuba alingana no-200. Xa simohlulela ngu-5, loo nto isinika isiqingatha esingu-40. Kuba siyayazi ukuba xa siwadibanisile amanani wethu omahlanu asinika u-200. Zikhona ke ezinye indlela ubunofumana ngayo umzekelo. Umzekelo, xa amanani ebekwe ngendlela elinganayo ngokwelincinci ukuya kwelikhulu, elona lisesiphakathini ngu-40. Okanye xa bekunokuthiwa unikwe amanani amahlanu alingana no-200, ubunovele wahlulele ngu-5 ufumane u-40. Makhe senze ke ngoku omnye umzekelo onzinyana kunalo. Masithi sinamanani asixhenxe alandelelanayo ayiminqakathi. Xa uwadibanisile la manani alingana no-217, ingaba lithini na elona nani likhulu kula manani? Masiyibhale phantsi ke le nto uze sikwazi ukuyikhumbula. Sithi sinamanani asixhenxe ayiminqakathi. La manani xa uwadibanisile alingana no-217, ingaba lithini na ke ngoku elona nani likhulu kula manani? Siphinde ke nalapha sisebenzise u-x njengenani elikhulu kula manani wethu. Kuba lula xa ngaba siyithiyile into esiyifunayo ngo-x. Singawasebenzisa ke ukuba noba ngubani na. But kodwa eyona nto ifunekayo kufuneka ukhumbule ukuba sithe la manani ethu ngamanani ayiminqakathi afana no-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Singathi ke xa u-x elingana nekhulu, inani eliza kulandela ngu-x sithabathe u-2, siphinde sibe no-x sithabathe u-4, siphinde sibe no-x sithabathe u-6, sibe no-x sithabathe u-8, siphinde sibe no-x sithabathe u-10, sibe no-x sithabathe u-12. Nanjengoko besitshilo ukuba siza kusebenzisa u-x njengenani lethu elikhulu, siyazi ke ukuba amanani aminqakathi ashiyana ngo-2. Loo nto ithetha ukuba umahluko phakathi kuka-x kunye nenani elilandela elo iza kuba ngu-2. Loo nto isinike ukuba ngaba siza kuba no-x sithabathe u-2, siphinde sibe no-x sithabathe u-4, sibe no-x sithabathe u-6, sibe no-x sithabathe u-8, sibe no-x sithabathe u-10, sibe no-x sithabathe u-12. Masiyibhale ke le nto siyibonakalise nanjengoko bendiyithethile. Nanjengoko besitshilo ukuba ngaba siza kuba no-x sithabathe u-2, siphinde sibe no-x sithabathe u-4, sibe no-x sithabathe u-6, sibe no-x sithabathe u-8, sibe no-x siphinde sithabathe u-10, sibe no-x sithabathe u-12. Abe ke amanani ethu ayi-7, elona nani likhulu ngu-x, elona nani lincinci ngu-x sithabathe u-12. Xa sidibanisa ke o-x bethu, baye balingane no-7x. Xa sidibanisa u-2, no-4, no-6, no-8, no-10, no-12, baye bona balingane no-32. Iyonke ke lento iye ilingane no-217. Sibe sikwazile ukubhala i-equation yethu ethi sino 7x sithabathe u-32 ilingane no-217. Sithabathe u-32 kuwo omabini amacala. Kwicala langase kunene siza kusheka nokuba sino 249 kuba sithathe la 32 wafika waba positive kwelaa cala, sahlulele ngo-7 macala. Ngasekunene sisheke nokuba sino x ngakwicala langasekhohlo sisebenzi kwasekunene sisebenzise oluya hlobo lude lokwahlulela. Makhe siqinisekise ke ngokuba sidibanise kakuhle na phaya ekuqaleni kwaye senze impazamo. Kuba phaya ngelaa xesha besidibanisa siye sadibanisa sashiya inani elingu-10. Iyonke bekufanele ukuba ngaba endaweni ka-32 sino-42. Noko ngoku into yethu iyabonakala apho iya ngakhona. Kuba siza kubuzela ukuba ngaba u-7 uya kangaphi na ku-259. Kuba xa sidibanisa u-217 no-42 ulingana no-259. Abe ke ngoku x wethu xa sibuzela u-7 ukuba ngaba uya kangaphi na ku-259 sifumane ukuba uya kangaphi kayi-37. Loo nto isinike ukuba ngaba u-x wethu ulingana no-37. Impendulo yethu yokuba inani lethu elikhulu ngu-37, amanani alandela wona iza kuba ngu-35, ngu-33, ngu-31 kunye no-29. Ibe ngu-27 kunye no-25. Xa siwadibanisa ewonke ke la manani, u-35 no-33 no-31 no-21 no-27 no-25 baye basinike la 217 uphaya kumbuzo wethu. Sibe ke ngoku sifumene impendulo yethu yokuba ngaba inani elikhulu ngu-37.